kancane kubuye ngento enjalo intambo ake nisubscribe lapho like eke ekhale.
See ya.